Imitumba 33 yo mu ntara y'Igitega yahora ifise ikibazo cy'amazi meza iramaze kuronswa ayo mazi n'ishira hamwe ry'abagiraneza amazi wota mu mugambi wa Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi uko mu mwaka wa 2025 hogera imitumba yose ifise amazi meza. Gendo umuhanuzi mukuru w'umukuru w'igihugu Charles Nkusi ari kumwe na buramatari w'intara ya Gitega Venamanirambona abarongoye ishira hamwe amazi wota hamwe n'indongozi zo mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo amazi bagize kuri wa gatanu igenekerezo rya 2026 rusama mwaka wa 2023 muri komine Gishubi ku mutumba wa Musenga aho iryo shira hamwe riko riratanga amazi kubene igihugu mu ntumbero yo kuraba aho rigejeje igihogwa cyo gutanga amazi bimba mu butaka hasi buramatari w'intara Gitega yamenyesheje igihogwa kigeze muri yo ntararongoye.
Twari twatanguye kwiha ntumbero yuko buri komine yoronswa n'imiburiburi imitumba itanu turi kumwe n'abaserukizi bishyirahamwe amazi wota no kuvuga yuko yari mitumba 55 ku majana abiri na mirongo itatu n'itatu. Kuri iyo mitumba 55 imitumba irenga 30 gato iramaze kuronswa amazi. Aho turakenguruka nyakubahwa mwaserukiye Nyenicubahiro umukuru w'igihugu turakenguruka. Mugayo murumva yuko imitumba 33 dufise imitumba irenga 260 murumva yuko tukiri ku ntambwe ndende byumvikana yuko nubu ibikogwa by'ukuri bikihari kugira ngo dushobore kuronsa amazi abene gihugu bose mu ntumbero ya Nyenicubahiro yuko twogira amagara meza. Turizera ko hashobora kuba imenyanyuro kugira ngo kombure ibikorwa binyaruke na cyane cyane ko umubyeyi avuze nyene aba yarivumereye kugira ngo abene igihugu tuzoshike kuri rya sango bashobora kunywa amazi meza kandi batayakuye kure cyane.
Abene gihugu bo kuri umutumba bamaze kuroswa ayo mazi barashima cyane uwo mugambi. Mari Nzirubusa avuga ko ubu birihutsa
kwava hariya musozi twarakupoma hariya ati nkabo nanibereye munyokuru nkwayaka hazoshika so na kananiye n'ubu nado dukwega ndadukura hafi atuzanye amagara meza kuko twaratuza turapoma ahantu muhuzeye mu myonga tugasanga harimo ibikere imisiba n'izindi birebere tukanywa amazi y'intuzeye y'imisengesenge twaretse kututuzeye kuri ku nzu y'ubwatsi none mutunywa amazi ya rusengo meza ubu turafise imbuto nziza.
Nzirubusa Jafet nawe nyene arakenguruka
ikintu kigiye guhinduka kuko kare twaratuvoma kure none ubu tuvoma hafi mu mutumba nta na hamwe hari amazi tugiye kuyakira tuyiyoge tumeregwe neza ubukeneye nk'ukubaka akazu ayavoma hafi bitamugora mu gufyatura amatafari n'ibindi.
Aho bene gihugu bavuga ko kubera ayo mazi bagiye hamwe barateranya amatongo kugira haboneke ikibanza bazokubakamwo amashuri bitabagoye kubera amazi azohava hafi gutyo abana babo bige nabo hafi. Mustanera komine Gishubi nduwa Yezu Mari Chantale avuga ko icyo gikogwa kimaze gukogwa ku mitumba ibiri gusa mu gihe haratikanijwe imitumba itanu muri iki gihe cya mbere. Yashimye ibimaze kurangurwa acasaba iryo shyira hamwe kunyarutsa icyo gikogwa kugira niyo yindi mitumba itekanijwe yaronke ndetse n'iyindi mitumba isigaye nayo nyene izoheze ishikigwe. Charles Nkusi yasavye abenegihugu kugira gwabo uwo mugambi mu kubungabunga inyubakwa z'ayo mazi no kuyavyaza umusaruro.
None rero muze muyabungabunge aya mazi arakenewe mu bitaro, arakenewe mu mashuri, arakenewe mu isoko, ntagira umuntu numwe azohirahira ngo ayonone. Twebwe dushaka yuko Uburundi bwose buronka amazi kuko amazi n'ubuzima. Imbono y'umukuru w'igihugu cyacu Nyenicubahiro General Major Evariste nuko izo bintu bibashikira mu mwanya muto izo bintu mutabironse bizogorana ko mutera imbere nico cyatuzanye ngaha kugira ngo tubibasigurire namwe muzobifate neza ibi bintu birahambaye mugabo ni mwashaka kuvyonona nta minsi ibiri bizomara twifuza yuko ahanini ngogerageza aba bana banyu bakabagiramo isuku ko yamazi nuko bugira isuku birinda ingwara batera imbere muraheza rero muje hamwe mubisonere muvyubahirize kuko nta bindi imbere ko bagaruka ngaha kubaha ayandi mazi ngaha bazobanze bakwiragize hose kandi mwumvise ko bitorosha twebwe ahakuru mwebwe umuntu yobakeza ko mwaronse mwaronse amazi mugaba barundi benshi baracifuza ibi mwaronse benshi cyane
kubera ko ibikorwa biriko biracegwa Charles Nkusi asaba abarongoye ishyirahamwe amazi wota gukorana ingufu nyinshi kugira bashire mu ngiro uwo mugambi
twosaba abagenzi bacu bo muri amazi wota bagerageze batebutse kuko iminsi twasezeranye yuko boba bayaduhaye bariko baragenda buhoro buhoro dushaka batebutse kandi hamwe muranezerewe mugari habandi nkumbure ni baraba televiziyo bakazabona mwe mwaronse bavuga ati tweho ni ryari kandi nibo benshi hanyuma hari uwamye avuga ati mbega nta kuntu bogira itanki imwe nini cyane igakwiragiza imitumba myinshi kuko urumva uyu mutumba nimba ukeneye agatanki kamwe hariho yabari nini yitanki nkumbure yari ukwira kure kurusha ivyo vyose mugabo ntituvuga ngo tubihereze ngaha hatuzoronka karyo yuko ibi byose tubiyaga hanyuma bikazotuma bigenda neza turabashimiye nivyo mwaragize neza kandi muguma mukimeze neza murabakirisu nimubandanye rero mubandanye cyane gose kurabona namazi dukeneye nimugira amahoro
imbere yo gushika ku rubuga abo bubahwa bose babanje kugirana umubonano na buramatari w'intara ya Gitega aho baganiriye ku ntambamye n'ibibazo byibonekeza mu ishyirwa mu ngiro y'uwo mugambi ndetse banahanahana ibyiyumviro ku byokogwa maguru mashya kugira ishyirwa mu ngiro y'uwo mugambi rigende neza.